Molweni, sombulula uphi olingana no2L udibanise no2W ka-L. Lena ke yiformula yeparamitha yoxande. Iparamitha ke yona ilingana no2 umphinde ngobude umdibanise no2 uphinde umphinde ngobubanzi. Lena ke ifuna sombulele u-L. Masenze loo nto ke nathi. Sino p olingana no2 umphindaphinde ngo-L umdibanise no2 umphindaphinde ngo-W. Into sayenza kuba masibeke zodwa iindawo ezino-L. Singayenza ke loo nto ngoku yishiya apha ekhohlo. Size ke ngoku sihoye lo-2W. Singamsusa njani ke? Savele simthabathe apha ekunene. Kodwa uba siyamthabatha apha ekunene funeke siyenze nasekhohlo loo nto. Masithabathe ke u-2W. Kweli cala lasekhohlo ke siba no-P uthabathe u-2W. Alingane ke ekunene sifumane u-2W bahlabane usheke no-2L. Uba ufuna usombulela u-L ke kukufuneka wahlule amacala omabini ngo-2. Asenze loo nto siwahlule ngo-2. Bayahlabana ke simshiyile ke ngoku-L wethu. Kanti kweli cala lasekunene ekhohlo sino-PW uthabathe u-2W ongaphantsi kuka-2. Sibe siyifumene impendulo yethu u-L ulingana no-P uthabathe u-2W ezantsi kuka-2. Siqabile.